night. I want to know na kutaka inasaka haka chulea.
Yeah, yeah, yeah.
Wanana na.